Jabulani Febe Khulu, translator supreme. Igama? Igama lakho?
Jabu, our client doesn't seem to be responding.
She will, sir. Yini wena ngakubuza igama obelwa ngikhulisela amehlo nje. Yini ungaphendula?
Hayi bo, angithi usikhuze uthi wena uzokhuluma konke nje.
Hayi, kodwa hayi ukuthi uthule tutu. Makubuza umbuzo kumele ukuthi uphendule phela. Ubani igama lakho?
Wo, nginomsamabala.
Her name is Mrs. Morena, sir.
And she is consulting me in connection with the...
Uzobona ummeli mayelana nani?
Hawu, usikhuze uthi ngizela maqondana nani? Angazi.
It's about her husband, sir. A certain Mr. Formula One Morena, sir. The certain Mr. Morena refuses to support her, sir.
Does he say why?
Yini umyeni wakhe angafuni ukusupport?
Umyeni wami? In fact, umthetho wakhe uqonda ukuthini? Phela mina ngishadile enhlobo.
Sir, it appears the aforesaid Mr. Morena, who is extremely wealthy, sir, he's a jockey, sir. He says he cannot afford to support her, sir.
Heaven's name, why, Jabu?
Sir, I suspect I should start interrogating our second lady, sir.